kwenda kwishura niba se ndahita mbikurikirana neza ega muzavuka
Yeah, man.